isaa tureera. Sirni gadaa Oromoos waggoota kana mara karaa nagaa fi dimokiraatawaa odaa bultumitti baallii waliif dabarseera.